kunge mugere ndiudze kuti chiko
Huya ndikutaurire ndikutaurire
taura indinzwe chingavake musha wangu
Huya ndikutaurire ndikutaurire
taura indinzwe zvinovaka musha wangu
Huya ndikutaurire chakamisa imba yangu
Huya ndikutaurire chakamisa imba
yangu
Huya ndikutaurire chakamisa imba yangu
Kuronga Huya ndikutaurire ndikutaurire
Huya ndikutaurire chakamisa imba Regani kutaurire chakaputsa imba yako